Abadlisa bayalahla, ngiyashisa, ngiyabanda, iphuzo, siyabanda, bayangidida nabantwana, isigubhu, siyadlala, idakwa, ziyalala, ingane, ziyanakwa, nabakleva bayachaba.
Nisho njalo,
mfuna
sambe nani.
Ayi wena,
Nisho njalo,
mela ngenzi,
fake imali uzobona.
Sekwenze njani?